ndax daara alhaji mansour sama daara papa gor gi modul sar daara yeb ma len di jangal 8h ba 8h sonn lol